Hey! Uso be waboya futhi?
Yeah! Ngifuna footage esecurity engabawusiza mhlawu.
Ama tape.
Cha. I tape.
Angikuthola ukuthi khona ngani.
Angithi yikho bona ngila. Ngifuna yena umzi, ubuphi umzi?
Ah, baba, unjani?
Aw, yeah. Yeah, thank you. Hey.
Yeah, bukizo kuthi uyangifuna ngakusiza ngani.
Bengithenga ama tape baba. Le footage lena. Yena sokaneko lesakhona.
Oh, leyo tape le.
Eh.
Ah, ngiyayibona. Ayi sike sathi ukubuka noDinyiko. Ayi. Akukhona utsho.
Hayi. Kuleka ngoba ngiphethe sinyinsizwa phela lapha. Awuthi la singathi ukuyicubungula. Mhlawumbe nikhona singabuya nabo. Sithi ukuthola something nyana nje mhlawumbe.
Okay, baba ngiyakuzwa.
Okay.
Ithi ngikulandele yona.
All right. Hayi, angicabangi.
Sorry, excuse me. Babe uzosebenzisa i-tape?
Angithi ngifuna ihlu nje.
No, but the tape yana sike sayibona akengalutho lapha nje.
Mhlawumbe kukhona nje kungaqhamuka phela. Akwazi i-technology ukuthi ingakwenzelani. Futhi ke kukhona nje ezinye nje iphupuza ngaphansi zegebeni. Ngibona kanjani?
Okay baba. Ngicela ukuthi samzwelane.
Hayi, hamba njalo.
Are you enjoying the tour so far?
All right. Hall of Fame. Okay. More, give more, right? Pawona.
Pawona.
But please, keep the good stories coming. Right? The place where magic is happening. The locker rooms.
Alex.
Yes?
Hang on a minute.
Yeah. Okay, shut up. No, listen to me. This is urgent.
Please, let's go to the field. Thanks, Ron. Next time.